Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphula apha siza nomcimbi ke we-injury update phaa kuqela leKaizer singakumbi ke kwimetsha namhlanje baphulaphula phambi kokubana ke singene maqale ke siniyipheke umbono othe weza ke nelegend eqela leKaizer sipha u-Abel Shaw ngabaninzi ke bazamkhulu kumbule Abel Shaw into okubana ke wedlala iKaizer Chiefs phaa kwi-90s umfana omdala edlala phaa ngaphambili edlala kakuhle kakhulu umfana omdala uthi kucebisa ke umqeqeshi weKaizer Chiefs uStuart Bux into okubana azange asitshintshe iskimu ke wedlala ngaso phaa kuChippa United aqhubeleke ke esisebenzisa namhlanje uba ke nyhani ngenene nangenyani umfana omdala ke uyayifuna impumelelo ubana ngenyhani ngenene uyafuna umfana omdala ke ukufika phaa kwimamelodi Sundowns maqhubeke esebenzisa ke esaskimu ebesebenzisa sona phaa kwiChippa United kutsho ke lapho ke ilegend eqela leKaizer Chiefs ke Abel Shaw ngecebisa ke uBaxter sithi makangatshintshatshintshi iskim esi skim ebedlala ngaso umfana omdala maqhubeleke sisebenzisa watsho ke esenza umzekelo sithi Kaizer Chiefs iyazazi into yokubana ke iyasokoliswa yi-TS Galaxy uthi uyacebisa into yokubana uBaxter makangayideleli futhi makahlukane nodelela ke i-TS Galaxy ngoba uthi wabona kakubi mhla iKaizer Chiefs ayibethwa phaa yi-TS Galaxy kwi-Nedbank Cup uthi uBaxter ke wasebenzisa esiswini ke umfana kankosi ndiphile ngcobo kunye ke noNjabulo Blom uthi loo nto yanikeza ke i-TS Galaxy nokubana control umdlali control ke ne midfield ya Kaizer Chiefs uthi uyamcebisa ke namhlanje akalenze lo phutha aphinda ke ahlanganisa inkosi ndiphile ngcobo kunye no Blompa kwi midfield ya Kaizer Chiefs maqhubeleke ke esebenza u Barkas asebenze pha unange kutshoke umfana kwayidlala iKaizer Chiefs pha u Albert Shaw ngabaphlaphule ndibaleke ke ndinipheka abafana ukuthiwa ke basalimele pha kuqela le Kaizer Chiefs u Eric Mathong umfana omdala ukuthiwa naye ke usaqhubeleke ne injury usalimele umfana omdala no Castro ke umfana omdala ukuthiwa usaqhubeleke ne injury usalimele kunye nomanyama umfana omdala naye ke usaqhubeleka ne-injury umfana omdala ke usalimela ukushiywa ngoku into yokubana ke abafana abadala bawuphilaneni kodwa kuthiwa nanamhlanje ke abazi bakho nje ngoba bebengekho napha iKaizer Chiefs beqobisana pha neqela ke leChippa United baphulaphule nize nikhumbule into yokubana ke amakhosi njengibedlala namhlanje eqobisana pha ne-TS Galaxy apha ebusuku iKaizer Chiefs kuthuba ke iphumelele ezawuhlala phaa kuposition 2 uthi kuStuart Baxter ke loo nto ke uba iKaizer Chiefs iyaphumelela loo nto yakwenza into yokubana ke iMamelodi Sundowns bene pressure enkulu ngoba ke iKaizer Chiefs ushowa pha ke ngo 10 points kuphela iMamelodi Sundowns baphulaphula nize niphinde nikhumbu into yokubana ke amakhosi negames ezimbini ke asengemvangazwe ke apha ke ku DStv Premiership baphulaphule nani ke ningake ningene nesto yokubana ke nivanjani ke ngale ndaba nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.